Mina ngobabazala kaJulius ngesehlakalo somntwana esibuhlungu kangaka esenzakaleyo muli eZimbabwe. Ngibuhlungu but uNkulunkulu nxa ethe kumbe isikhathi sakhe kuba njalo, kodwa into eyenzakeleyo isehlakalo esisiweleyo kithi kulesi sikhathi. Mina ngudumiso unkomo obabazala kaJulius, wona umntwana obaqunywa amakhanda nguThomas behlala emfakosi, nami ngihlala semfakosi. Yikho kwenzakeleyo bazala beZimbabwe, yinto esihlangane laye ebuhlungu kangaka ukuthi khona kade singakhangeleli ukuthi kungaba njalo, kodwa akula ngenye indlela esingayiyenza, yinto ekhona kathesi. So kathesi uyakhathathi yethu lem to rest. So ngiyabonga, ngiyabonga bazalwana, ngiyabonga, thank you, ngiyabonga, sorry.